winjo ywak gi e thuolo mar juma achiel ka nyaka sani dwach lakteche to sirkal pok owinjo bang' dweche kata dwe achiel.
Erokamano Joyce. Aparo ni ok en the right information kuwacho ni ginene ywak dakteche sirkal pok owinjo. Sani wasebedo gi buche mokalo ang'wen ma Dr. Strike temo bedo addressed. Manitiere certain demands mane dakteche oketo according to CBA mane gisign 2017 ma sirkal oseyie ni nyalo timo. Kuma osebedo ka kelo yuaruok en chudo moningo be ni miyo interns mek dakteche. Mane gima osebedo ka kelo yuaruok. To sirkal osewacho ni kaka gidhi meet those demands en gradual. One by one. Gitimo ma gitieko gidhi e moro gitieko. So oken sirkal osebedo ka temo matek mondo miyo sort issues mek dakteche. Ka wabire wach mare jopuonje mek JSS. Naneno ka ging'anyo kendo gichiwo notice mar juma achiel mondo mi gimbe sirkal otim kaka gidwaro. To nyaka wang'e ni all these issues mineno ka kelo ng'anyo gin tied to pesa. Wadwaro pesa makama mane gima dakteche wacho. Jopuonje be wacho ni wadwaro pesa makama. En adier ni ng'ato kosomo moyudo qualification to onego bed ni kotiyo to nitiere pesa michule. Lakini reality ma wan godo Kenya ka en ni pesa ma wachoko kaka Kenya, finances, revenue wa, odire. Iparo juma mokalo ne wan gi National Wage Bill Conference, the third one. To report mani wukanyo ni, aparo ni nuwuk 51% to 46% mar revenue wa, the wage bill. Matiende ni wadungi around 54%. 54% mar revenue wadungodo ni, emapari ni chulo godo gope, ma wan godo. To kiparo kendo reports musega wuok wacho ni ewi siling 100 ma wakole kaka revenue siling 70 dhi e gope ma wan godo. So ka nation wacho ni sirikal nige pesa ni sirikal kopo siling million 900 every ingineni 9 million shillings every 1 hour, aparo ni nation bego aga oporo, oken accurate gima wacho no. Gima jopuonje onego ng'e en ni kapo nitiere demands ma gin godo. To gin gi union mar KUPET, gin gi union mar NAT. They can come together to jibet piny gi TSC. To giwacho ni wan kaka jopuonje magi ya demands ma wan godo. Dewagob ni sirikal otimnwa mae gima.